Hayi phela kayihlabi ngakumisa. Nanithi uThabo uzomshaya uSibali ngoba nakhe isigora yena esabisa. Nithi uThabo uyashayana uSibali bazomisa bavele bamnike into yakhe bamfophise. Kusukela lapho uThabo asikaze sambona noma sebekhethe ukumgoyisa. Kodwa vele nomeni ipaki yawo umdlayisha umeyi wedwa wathi ukucasha kancane sanje senamhlamba sapholisa. Khona sibhakela sike sangena samlasa phansi ngiyabona impela uSibali uke wathi ukusilungisa. Kwasho ukuthi kufika inyanga iphelile kuThabo bakunoka kanye. Yazi abanye abazovika ngokuthi basuke bamdidisa. Nimbonile uSibali nenolo zakhe nje usebhuti madlisi. Uyisilome impela kulezi insuku ngiyethemba kodwa akazophenduka isiqhoqo hambe shaya abantu. Hey Jesu ngiyasisa. God is good.